Ukudlula emhlabeni kuka Shongwe obese neminyaka engamashumi amathathu nanhlanu kuqinisekiswe umndeni wakhe. Uke waba ngumethuli wezemidlalo ku Channel 404, waba ngumethuli wohlelo i Morning Live, wethula nohlelo i One Day Leader ku SABC 1. Ngaphambi kokudlula kwakhe emhlabeni ube ngumethuli wohlelo i Daily Theta kanye nomfundi wendaba ku Metro FM. Isikhulu esiphezulu SABC uMoshweshwe Monare uthe iziko leyindaba ze SABC lilahlekelwe kakhulu, kanti ke umphathi wezamabhizinisi ku Metro FM ukina Nhlengethwa uthi lesi steshi silahlekelwe kakhulu owesifazane obenekusasa eliqhakazile.